Turasubiye kubara muzano kuba hakaze banywanyi bacu mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure Yahuse News. N'umwanya aho yandi makuru agezweho muri uyu mugoroba hari byinshi bitandukanye twabateguriye, ariko tugiye kwibanda mu gisata cy'umutekano. Ivyo Leta y'u Burundi yamye ihakana kandi yamiriza byo babigiye ahabona ko bikorwa. Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi niwahejeje gutanga itangazo. Muri aya makuru tubafitiye byinshi bigiye bitandukanye ku byabaye ku ngabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, hagahita harungikwa abandi basirikare 600 vyihuse kandi bari muri batayo y'icenda tafoke idasanzwe ibirimo aba special forces nk'uko bizwi mu rurimi rw'icongereza. Turaza kubibageza ko ku buryo burambuye muri aya makuru turabahaye kaze. Reka tubaramutse kandi tubakengurukire cyane mwe mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye bigize bihugu bibanyi, abari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Tubabwire ko batayo idasanzwe y'Abarundi igomba kuja gufasha Congo kurwana na M23 wayitwa Nefu BN Tafoke yoba yarungitswe. Ni batayo rero igiye kuba yasubirira abandi benshi bishwe mu ndwi iheze, bikaba bihejejwe no kwemezwa n'itangazo rya Prime Niyongabo ririho isinyatire yiwe hamwe n'ikidodo cy'igisirikare cy'u Burundi. Igitangaje rero nuko hari iyo liste iriho abasoda 600 yashitse kuri M23 imbere yuko ishika kuri abo igenewe. Ari rero ibi biriko biragaragara cyane ko bidashemeye mu ngabo z'u Burundi ko bifatikanirize hamwe na Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Kuva rero kuba kuri ba lieutenant colonel gushika kuri ba privé cyane se ku ipeti rya mbere mu gisirikare bakaba barungitswe. Ni nkuru rero ibabaje cyane, ni nkuru ibabaje cyane. Hari rero uzwi ko ayirongoye akaba rero nawe yarungitswe na Prime Niyongabo. Ibi byose turaza kubigaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye. Vyone kuri subscribe cyane sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Leta y'u Burundi rero ikaba hejeje kurungika mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo abasirikare 614 basubirira bapfiriye ndetse n'abakomerekeye ku rugamba barimo n'umutwe witwaje ibigwanisho wa M23. Igihugu kikaba cyaratanguye kurungika abasirikare muri iyi ntambara umwaka uheze, hagendewe rero ku masezerano ibihugu vyompi bagiraniye muri 2023 mu kwezi k'umunani. Barisito ndayishimiye agahabwa amahera menshi. Abasirikare rero bakaba baratanguye gufasha ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu rugamba rwo kurwanya M23 ku itariki ya mbere kwezi kw'icumi 2023 nyuma gahengwe hagati impande zihanganye kari kamaze iminsi. Icyo ngomenya rero nuko abasoda 600 bahejeje kurungikwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo ku itariki ya kabiri ukwezi kwa kabiri 2024. Umukuru w'intwaramiheto z'u Burundi General Prime Niyongabo ashingiye ku itegeko rya Varisito ndayishimiye akaba yarashize n'umukono canke isinyatire ku none z'abasirikare 614 bo kuja gufasha bagenzi babo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagize batayo y'icande ya Tafoka ni Task Force Operation of Congo. Abasirikare rero bakaba barongowe na Lieutenant Colonel Ndayishimiye Aaron waturutse muri batayo y'112 mu ngabo z'u Burundi. Akaba rero icegera ciwe ari Major Pamphile Nizo Nkiza nawe rero waturutse muri iyo batayo y'112. Ku ntonde rero hariho n'abandi bamajoro bane aribo Thomas Bukuru, Jean Paul Nyabenda, Sergeant Ndikumana Ndarufe Ndayisenga. Bose rero bakaba aribo banganywe n'abo basoda bashika ku 614. Hari n'abandi rero M23 yafashe iyo niyo ndinkuru iriko iravugwa cyane. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamye abihakana abita barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara sanswe urwanira mu ntara ya Kivu iyo ubumanuko. Nubwo Ndayishimiye rero hasa n'uwagerageje kubinyegeza gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi, amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo muri Kivu y'uburaruko bandanije kwerekana ko rugamba rwagwe abasirikare yarungitse. Byashutse naho rero abasirikare bamwe banga kurwana na Muventura bitewe n'imvo zirimo kuba abasirikare ba Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo babatererana ku rugamba barwanira hamwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho yitwara nabi no kuba amafaranga rero basezeranijwe ko bazohabwa bashingiye kuri aya masezerano Evariste Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi batarayishurwaga yose. Mu rwego rero rwo kuba bafasha kandi kuri ico cabuze ku basirikare bapfuye abakomeretse ndee n'abanze kurwana na Muventura, Perezida Evariste Ndayishimiye yategetse ko muri Kivu ya ruguru harungikwa abandi, dore ko bivuga ko umusirikare umwe yishurwa amadolari ibihumbi bitanu ariko ntaya bashika ko. Turabandanye rero gukurikirana aya makuru y'izi ngabo zirungitswe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zirongowe na Leto na Colonel Ndayishimiye Aaron baturutse muri batayo y'ijana na cumi na kabiri hacegera kiwerera akabari majoro Pamfire nizo nkiza nawe rero waturutse muri iyo batayo y'ijana na cumi na kabiri. Reka rero tubandanirize ku bindi byagiye biragaruka ko n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru rero yanditswe na Radio Televiziyo Isanganiro RTM avuga ko Murantunge avuga ko muri meri ya Bujumbura urongoye zone Buyenza hamagarira abakorera miduga mu mabarabara kurondera impango bakoreramo ngo kuko abahantu hagenewe abahita. Turaza kuyigaruka ko turaza kugaruka kandi ku nkuru yavuzwe cyane kuri uyu munsi wa mbere bone ku munsi w'ejo ya 33 rero yari irumanya ati umukono ku masezerano y'ubumwe hari ku itariki ya gatanu Ruhuma mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda 1991 mu gihugu hagati rero y'ibirori by'umunsi w'ubumwe bikaba byarabereye mu ntara Nshasha ya zitanu ku rwego rw'igihugu rero bikaba warahimbarijwe Gitega. Umukuru w'igihugu rero akaba yarasabye Abarundi gukomeza mu gushyira mu ngiro ingingo ziri muri aya masezerano. Umukuru w'inama nshingamateka ari mu gisagara cya Bujumbura yavuze ko ubumwe ari bwo nkingi nyiganyizwa Burundi butegerezwa kwama gushingiye ko Daniel Gerard Ndabirabe akaba rero hamagara Abarundi kuva abantura n'amacakobiri yaturuka huse kuko bucaha gutosekara. Bamwe mu banyapolitike rero bo bakemeza ko ayo masezerano yanditse neza ariko ko hakenewe hindurwa mu ngingo zimwe zimwe. Mugambwe CNR uhuriza ko n'abigisha bo muri kaminuza Jean Bosco Mari Rambona na Elias Senamba abo rero babona ko hari ibikwiye gusubiramwo kugira amasezerano Abarundi bose biyumvamo. Mushyiramwe Parseme yahamagarira Abarundi guhindura ingendo naho bashikiriza ko indyane za politike Burundi rero bwagiye buracana ngo zasubije inyuma ubumwe bw'Abarundi igihugu naco kija mu bukene. Rero Faustin Ndikumana rero ngo yakavuga ko uwo munsi ko bakariyo keza ko kwisuzuma ko ayo masezerano yubahirizwa nk'uko byanditswe kongera ko gukumirana n'indyane za politike bikwiye guhagarara kugira Burundi bushike ku iterambere rirama. Nimejeje kubibabwira abakorera imiduga mu mabarabara bahamagajwe kurondera impango barukorera mu ngo kuko aho hantu hagenewe abahita. Sefoniya Nkuru agasigura ko iyo bahasamburiye imiduga aba imicafu nk'iyo bahashesha amavuta yongera kuko n'abantu bataruhuka neza cyangwa abanyeshuri bige kuko baguma bahondagura ivyuma. Warongoye zone rero agashimangira ko iyo ngingo yafashe umuntu mbere yo gusukura zone Buyenza bivuze inyuma yaho rero bakorera imiduga mu mabarabara bavugiye ko bazindutse kuri wa kabiri zuba kurangurira imirimo yabo bitoga ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti kuko batabimenyeshejwe. Kujanye rero n'abasaba kwerekwa aho bakorera abakorera inkoni ku gishitsi ko aribo bazohironderera bagakorera rero bubahiriza inyubako rusange n'abahora rero bashira intebe mu ibarabara bafise iminsi mikuru babahamagarira kuzuza baraja mu mpango cange mu bibanza bya bigenewe. Ya makuru rero tu yabandanirize mu urumonge isoko nkuru iyo nayo bahigiye gusubirwamo amafaranga ari miliyari z'amatandatu zitandatu z'amarundi niyo ategekanywa gukoreshwa mu gusubiramo iyo soko Mirane Auguste musitanire wa komine Rumonge mu manama amaze iminsi atunganya ku bandandaza bakorera muri iyo soko kubanira amenyesha ko ibyirwa bigeze kure badandaza bafise amakenga ko bashobora gutakaza ibibanza byabo mu gihe iyo soko yosubirwamo Mirane Auguste rero akabahumuriza akamenyesha ko abahorana ibibanza aribo bazoronka ibibanza bwa mbere mu isoko nshasha akamenyesha kandi ko isoko nshasha izoba ifise ibibanza byinshi kurusha yahora kukijanye rero nazova uburyo barongoye komine Rumonge amenyesha ko komine izosaba ingurane mu mabanki atandukanye inyubako nshasha y'isoko ya Rumonge ikazoba igeretswe kabiri zo birimo uburyo bufasha abayijemo gushika hejuru asanseri cyane tapis roulant izoba kandi irimo inzira zorohereza abagenda n'ubumuga gushika aho bifuza hose muri iyo soko Yamara arongoye komine ya Rumonge akamenyesha ko komine ifatikanije n'abadandaza bakiriko bigira hamwe ikibanza abadandaza bazoba bari murirwamo igihe rero ibikorwa bizoba byatanguye mu yandi rero hariko aravugwa rekana yo tuyagaruke ko hari inkuru rero yanditswe n'ikinyamakuru Jimbere magazine kigaruka rero kubiriko biraba ariko kigaruka ku nkuru nyinshi cyane cyane zivyabaye mu kibano ico kinyamakuru rero kikaba catangaje ko hagiye gusubirwa mu buhinga bwo kuburira bene igihugu imbere yuko bizana isibe bishika kugira abafate ingingo hamwe na bene igihugu bashobore kwitegurira hakiri kare guhangana navyo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu itambere usange n'umutekano uvatikanije n'ishengo ca Burundi hamwe n'ibiro vyaho ni muri Afrika bijejwe gukinga impanuka bwatunganije kuri uyu wa gatandatu kwezi kwa kabiri 2024 igitego uruganda rw'iminsi itatu ku bahinga bo mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo kunoga nzigi icokorwa kugira bene igihugu baronse ubufashwa no gufasha bwo kumenya imburi hakiri kare mbere y'uko ibiza bishika kugira bitegurire guhangana navyo Anisete Nibaruta umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza menyesha ko nubwo amakuru ajanye n'ikirere yahora agiragezwa gutangwa hakiri intambamye zifatiye ku bakozi b'abahinga bakurikirana ku munsi ku munsi ingane bihe biriko birahinduka ibikoresho hamwe n'uburyo abandanye ramenyesha ko nyuma y'urwo ruganda hazoshirwaho urupapuro rw'inzira rusobanura imwe ibikorwa nyamukuru bigiye kurangwa kuri iyo ntumbero mbega ku makuru y'ikirere dusanzwe tunabagezaho rimwe na rimwe mubona hiyongereye ko imburi y'ibiza n'isigaye byogabanya amasanganya aturutse kuyendagurika ry'ibihe ngirico shikiriza muri komande yaho bagengurukiye cyane ko twabanye muri uyu mwanya w'amakuru ntimuze gucikwa n'andi tuza kubagezaho bane bahezagire